nyakaza wahambe ngathama ngapha nangapha wayiqwela ngodakadaka. Engeva kwenqando kwamama nadada kwancibiso zamtshana zazingena ngapha ziphume ngapha ezinikezele luthandweni ngethemba lobakho isiqhamo isinophuma apha kanti ziyamdlala zamdlakaza. Zamangazisingatha ukumiqhudela nemikhulu onke amehlo ajonga kuzo gqiba zamkhupha kuqala zathi ibafana bafana. Ndifunile zathi ntombazana kodwa uqolile zatsho zipholile kuba incunyiwe wacimba ungumntu kanti uphuthiwe izembe liloliwe zamxebela kanti ubomgqiba zathi anqontsonqa nguhola wendlela ebendingasoze ndame ngesantya sikaloliwe. Nefunezi zamthatha econdobile zikokosile zamyela emntwini zingakhange zibe kanti zincokolile zityhobozile. Intombazana ibeziqoqoshele zayiyela emntwini ingakhange zibe kanti zityhobozile ziqoqoshele zawugqiba zathi la mntu benikhala ngaye nisuthi nisokolisile uzilondolozile ithekane ngamanzi amancane ndimgongqozile. Zamthatha eyokozela uthi ujokile ubone intombo kwenda zamrhorhozela zamfaka ekoneni ngaphumeliyo zamqiba amanxebo ngophiyo zamshiya kutshotshozela ziphi.
Yo!